Take it down.
Wewe mwepesi kung'aa tatari.
Kila anapiga breki, anapiga breki hapo. No. Nampa shida ngoja.
Wewe kitamba changu hicho nimeweka chakula isiyo napiga kelele.
Chakula?
Ni changu niliweka kwenye chini ya hiyo nani sipige kelele. Down. Yes. Up. Up. Down.
mwenyewe nisikie wengine.